me wo problem se obi nya 40 years I won't mean your man penny and yet I was here as a son, so I didn't know the year constitution. So, because I branch our team, I yet, Juma, a busy sabri, Yantin was somebody be a dao, 1 year would be a, Obeka say be a, why yet, Jumano. Well, I think so, only media person would be any moon, and you know more cast and better also more co, no more cases, sir, a be a, weddy. Nayan share cases do those send away weenie. So, yenhwɛ ne track record na nyɛ ne nsie on obi betimi anya ye benya pani oba wonya hwe ba ye nya brantie na wo sa experience no composure obi oni political affiliation no kra na ye o na dia edam mede nyankopon ase e wo nan ne nomination won se kase e kɔsu nyina no obi antimi nkan sa brantie no wo ye npp ni wo ye ndc ni ɛno na kyerɛ sɛ ɔyɛ neutral
anaa ɔbɔkɔ no bi
kraa sɛ ɔyɛ bi
bad record bi
so ɔho obi antimi nka saa na ne mfie ɛne sɛ ɔni political cl ɛno no nka hwee yɛnhwɛ sɛ wɔbɛtimi ayɛ adwuma no anaa na mede baako nso wɔkɔ ma yɛ politicians no ɛnyɛ biribiara na ɛwɔ sɛ ɛbaa ɔmo kasa ho ɛnyɛ biribiara ɛna ɛwɔ sɛ asɛm bi baa kyenkyenaa ɛwɔ sɛ wɔkasa ho ɛho hia ɛnyɛ biribiara na me papa yi bibi kakra mi hu no ho ebra ono abu kenede Agyapong ne anas are me ya anas enya issue sa mo be kai a sa papa no na na oye ona ya anas are me ya anas lawyer na one honorable kenede ne anas enya issue ne sem bebre e ho na man ko fo bebre e be hu no and the politicians no they see e ba ye hwe and some those and then I'm share message be on WhatsApp na omu play back and sema honorable Kennedy Agyapong e kafa
lawyer no
papa no ho e bra anas nsem ne bae no na omu eye sarcastically omu ka se mu hwe mu special prosecutor no ne nsem a omo ye de ye kafa ne ho enti we no obe special prosecutor no enso ho eno enti e wo se ye amanyofo no omu sua biibi se eya unim ochina enipa wa kwoshia no no ne e ebesi ochina enti ye ni nipa bia eye biibi a ye nhwe ye nkasa ye mu ene ye ni ye mu ye so ho me bompa ya ma papa ne pa because ye and some bebre akoso wo man mu a e wo se ye timi din kofo bi kosi ekɔ aye o as eni bia o
sa
ah
kromha
me see me an independent minded person before npp ebeba abam no hwensem a npp ka fa ndc ho e fa corrupt issues my yenhwe 4 years eni paka kre bi ukɔ grounds a eni o ma ba kwa man kofo bebre bufu aban no 2020 ni yes anyo ma we o mo kan se o ma bokro no mo kan se o ma yesi dodo osen e na matimi de o ma kwa jina court na minim se e beba saglema issue ni so minim se e benya mrede a ona bo atachia before ano o bekon o kan se o ma yehwehwemu bi na o mo de akos police cid e besine yante ho hwe yankin kofuo bi nko jina asenia bia eno because se si awose honorable asense buachi ebe ye press conference se ayarega kan si minti ono so be responde mimi hu ni se ehun hia se nipa no o madi boni a yemfo mo nko asenia bia yemfo mo nko because wo de na kwogina court ena da bia o sori akokoto akoyi ni hwanu a onya kwan nkoki kasa ansem no beto be kasa na wo so ko organize media men na ko kasa na media banter emfa we ma but faniko jina court na afofre wa ban mu nzu hu se ah me ye bibi si a aban bi ba na se bibi betimi ay dey e de me akogina court dog wa he me e bia yinyina ya aban adwuma fo nso ye adwuma me se bosu me so na oji u pay slipper ya hwe tax no tax payer too na ye tetene nkakran de bo anu so ye mfa nkoma politician bi nya adwuma na okudi ne ba ne amfa na nkogina asenia bi antwe na so a eya
unim de hun se owura Kissi Agyabeng obetimi aye adwuma na as a special prosecutor
obetimi aye
are you sure
obetimi aye because me hun se obi a waye adwuma 20 years o qualify so ye supreme court judge o obi a waye lawyer for 20 years obetima a supreme court judge enti obi a wosa experience de hia sticker kan say bi wa say opportunity ability and a motivation enti say o ability no when your opportunity ni ehia e de motivation e wo se ye she ni nkunan na ni o ma bia obehia bia no ye nyedai ye mfama no na wo appoint obi nkotena ho na se se ni o ma e wo so na kade ni wanya ontimi nya adwuma no so on ntimi de mesre
okay
mesre se papa ni abo ni din no se ne be ya nkofo asate kan ni fie hu asem ni ade no wo ma ni bewu no oman peni ni na pamfo enyome bia brantie ni behia
amun famano
no almost starting van kofo bi nkokot me de de yehwe anu no wo starte de nkofo kokot mai ni amedia me hwe anu no me ti school mu na mi hu se wo de nko we akokot and me so oman ni ye adwuma na nya wo se obe organize press conference I responded to enyome bi no van kofo kokot nti mesre oman peni mesre oni onabo gofer dami se enyome bia Mr. Kissi Agyabeng be hia
amma
na adwuma no adi mu no amfa ma no ni e starting fan call fo nko gyna asenie bia se ne be ya corruption e koso dodo bebre twam NDC apenso NPP apenso na me NPP de no ntimi nkan ka se because NDC fo no kan ye no ebra ye sa bobo sa nkofo no din ofori ata